Mahadeva Shiva Shambo, Mahadeva Shiva Shambo, Mahadeva Shiva Shambo, Mahadeva Shiva Shambo, Shri Marakoti Sundara Prabhu, Shri Mahadeva Shiva Shambo, Shri Shambo.